Yenda bahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho mugenda mudukurikirana muherereye. Mwe mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'Abanyamerika bari muri Leta Zunze Ubumwe z'Abanyamerika, Leta ya Canada, abari muri Brazil, Venezuela, mu bihugu byo ku mugabane w'Abanyaburaya bitandukanye, ngaho mu bihugu byo mu Barabu muri Aziya, ngaho ku mugabane wa Afrika, South Africa, Zambia, Kenya, Uganda, mu buraruko mu Rwanda, mu buseruko muri Tanzania no mu burengero muri Congo, ngaha mu gihugu cacu Burundi, intarazo mu bumanuko, mu buraruko mu burengero nizo hagati mu gihugu cacu cu Burundi, intarazo mu kibaya kimbo, mwese mwese aho muherereye ndabahaye kaze. Fyonda, subscribe ni bukoresha ururimi rw'icongereza canke ni bukoresha ururimi rw'igifaransa. Fyonda sabone hamura tujya ngaha iburyo urafyonda no kwakano kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikiraho uzoba uherereye hose ku isi. Amakuru agezwe kari karavugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, ibintu bibandanya gukomera mu bategetsi batwara igihugu cacu cu Burundi. Ubu hariko haribazwa ninde atwara igihugu cu Burundi, yo bari ndayishimiye, yo bari akagwi kaba general kariko gatwara igihugu, esa ko kagwi kaba general abari muri cercle de general bashika kuri batandatu, bose bakaba hasigayemo abantu batatu, abandi batatu barahejeje kugandagugwa muri abo batatu basigaye, kandi ugira uwa gatatu akaba ari mwibohero hanze. Hakaba hasigaye abajenerali babiri bari muri cercle de general ko bagomba kuzotwara igihugu cy'u Burundi, bakagenda basimburana kuri ubwo butegetsi. Ninde gushika manga ya ubu yo batwara igihugu gucu Burundi? Ndayishimiye yo bafise ibindi bihangange bimuri inyuma bimufasha gukura ko abo ba general bari barafashe ubutegetsi mu minwe yabo, vyo bavyifashe gute? Ninde yoba yaragenye ko Varisito Ndayishimiye ari we agomba gusubirira umuhisi Petero Nkurunziza? Amakuru agenda avugwa arahari menshi. Ninde yoba yaragenye ko Nyeniteka Colonel Reveriano Ndikuriyo ava mu nama nkenguzamateka akaja kurongora umugambwe wa CNDD FDD? Ninde yoba yari yagenye ko General Alain Guillaume Bunyoni yagomba kuba umushikiranganji wa mbere agafasha Varisito Ndayishimiye gutwara iki gihugu cy'u Burundi? Ivyo byose harimwo ibinyegezwa byinshi. Bamwe bati indyane ziri muri ntare rushatsi zoba zifatiye kuri ako kagwi, ukungene bari baragabanye ubutegetsi uko bazabuyobora, ariko mu nyuma bikaza kwivanga, bikaza guhinduka, aho uyu umuhisi Petero Nkurunziza ari we yoba yaratanguje ukungene batanguye kwica ivyo bihangange abo ba generale bari bashika kuri batandatu. Abo ba general kuri ubu ngubu hakaba hasigayemo generale Alain Guillaume Bunyoni, ariko akaba nawe ari mwibohero. Undi mu generali ni generali Silas Ntigurirwa, uyu nawe arakomeye cyane mu gisirikare cy'u Burundi. Uyundi mu generali ni umukuru w'igihugu cacu cy'u Burundi Varisito Ndayishimiye, nagwe biraboneka ko afise ikibanza gikomakomeye cyane, ariko ngo ico kibanza yakigiyemo atari we yagomba kukinjiramo. Uwagomba kwinjira muri ico kibanza muri bano ba generali bahari yadi generali Alain Guillaume Bunyoni. Nizimvo zatumye Bunyoni ajanwa gufungwa akajanwa mwibohero? Abo ba generali bagomba kumufasha bari bande kugira ngo ataja mwibohero? Uwamujanye yowe ninde? Kuki yajanwe yo? Kuki abandi ba generali nabo bari muri muri serikere baciye bagandagugwa. Uwa mbere yagandaguwe yari General Adolphe Nshimirimana. Uyundi nawe yagandaguwe ni umuhisi Petero Nkurunziza. Uyundi nawe yaciye avanwa muri ako ugoruziga yari Rajab Hussein nawe yari yatawe muri yompi n'umuhisi Petero Nkurunziza aho yari yaciye amujana mu mpimba mu gihe uyu Rajab Hussein yari umuntu akomakomeye cyane mu mugambwe wa CNDD FDD kwa vyaraboneka ko umuntu yagomba kuzoja ratwara igihugu yagomba kubanza kuba umukuru w'umugambwe wa CNDD FDD hama kazova kuba umukuru w'umugambwe wa CNDD FDD yinjira mu mabanga yo gutwara igihugu. Ivyo niko byagomba kugenda ariko nkuru nziza nkuko bari baje bavyumvikana ari abajenero ako kagwe k'abajenero ntago yashatse gushira mu ngiro uko ayo masezerano bari bayagiranye. Ivyo byose byateje injyane gushika n'ubu ngumu ubu Varisitonde yishimiye ari ku butegetsi nawe avuga ko ari mwiragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza. Iryo ragi rero n'ukwikiza burumwe wese abona ko ashobora kuzomubangamira kuzotuma adashika adatwara ku butegetsi bwiwe. Ndayishimiye muri abo bajenero batatu ko bari basigaye ari batatu uwo yatanguriye ko yikiza ni General Alain Guillaume Bunyoni. Bunyoni ariko aracirwa urubanza rwa ngondagonde aho ariko aragirizwa ivyaha bihimbano aho kugira ngo yagirizwe ku vyaha yakoze ku butegetsi bw'umuhisi Petero Nkurunziza ahubwo yaciye yagirizwa ibindi vyahindwi vyose vyabaciye bahimba canke baremenanya. Ivyo vyaha byose bavuga ko ari remenanya byakozwe bakagiriza Bunyoni vyinshi biboneka ko umukuru w'igihugu Varisitonde yishimiye ari we abifisemwo uruhara rukomakomeye cyane kugira ngo arabe ko yo kwigiza Bunyoni ku ruhande atazomubangamira mu gihe Bunyoni nawe yipfuzaga kuba umukuru w'igihugu nkuko bari baciye babitegura ukungene abo bajenerali bazosubiriza nya canke bagakurikiranya na bava ku butegetsi abandi nabo baja kuri ubwo butegetsi. Bunyoni mu kubona ko imipango yose yahindutse yaciye ngo ashaka ukungene yagomba kwica umukuru w'igihugu kugira ngo akore kudeta na wafate ubutegetsi abujeho nk'uko byari byaraciye bivugwa. Ivyo byose rero ubunyoni aravye ukungene umuhisi Petero Nkurunziza yagandaguye umwe mu bari inshuti ze mu ishamba ari we General Adolphe Nshimirimana akaraba ukungene Rajab Hussein wakoreye umugambwe wa CNDD FDD no kugira ngo babandanye bashika ku butegetsi ukungene vyamugendekeye. Bunyoni ngo nawe yoba yarifuje gutembagaza ubutegetsi canke kugandagura uwo mujenero wari wihaye ubutegetsi nkuko bari bamaze nanone kugandagura umuhisi Petero Nkurunziza. Ivyo vyose rero vyaciye bigenda bibangaho muri ubwo butegetsi bikaboneka ko bagomba kugwanira ubwo butegetsi nkuko amakuru ariko aragenda vyemeza. Uyundi mu generali asigaye ni generali Ntigurirwa Sirasi nawe yari muri ako kagwe k'abakomeye cyane bagomba kuzoja ku butegetsi bagafata ubutegetsi bagenda babukuranwa ko ariko ngo biraboneka ko Ndayishimiye ashaka kuguma kuri ubwo butegetsi abandi ba generali basigaye bose akabaheza akabashira ku ruhande nk'uko amakuru ariko aragenda abivuga. Uyu General Ntigurirwa Silas nawe yatanguye kwagirizwa ko yoba yarafashije mu idosiye ya Bunyoni agafasha Bunyoni gutoroka no kumenya amakuru y'ukungene Bunyoni yagomba kugandagurwa. Sio nda subscribe ni bukore shururi migwi chongereza change ni bukore shururi migwi jifaransa fio nda sabone hamura tujanga hivujo ura fio nda nukwa kukano kameze ngaga kengeri amakuru ibigani rodutohoza umanganya kumanganya bizo ujabigu shikira huzoba uherere yehose kwisi.